accent. Kazi nimeimaliza. Kama kuna mtu anabisha, shauri yake. Sasa nikisema Vincent au Nyerere, mnasemaje? Kijana jasiri, roho nyeupe, bunge jeupe.